shende ni wangu, ushindi leoni wangu. Ninamuambia shetani rudi nyuma, ushindi leoni wangu, ushindi. Uponyaji leo ni wangu, ninakuambia shetani rudi nyuma. Uponyaji leo ni wangu.
Hey, makofi. Unataka kupona? Yeah. Unataka kupona? Yeah.